Jaya Shiva Shambho. Jaya 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 Jaya Shiva Shambho. Shambho, Mahadeva Shambho. Shiva Shiva Shambho. Jaya Jaya 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 Shiva Shambho. Shiva Shiva Shambho.